Kinga ambaye ni chief guest wetu leo akuja utubie kikao hiki. Karibu mama, piga makofi.
Ai ai tusimame.
Wow. Thank you very much. Accord.